5?
Ready?
Hey!
Oh.
Yay! There we go. Alright,
that's two.
You start carrying up the
front. Two. Hiya!
No, yeah, I go to that thing over there.
Two.
Yeah.
Mike, what's the score?
Mission complete.
Survival. Now I'm without food and my team is.
Wow.
I didn't get nothing except.
Two, 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 two
Mike, this is your food.
Okay.